ithimba abesenzana nale office. Ngolwesi shuthi ke thina kuswela ngumsombuluko besihleze eGoli silungisa le nto ukuthi kungenzeki ukuthi kushaye umhla ka 8 singasubmitini. Sayisebenza ke indaba zokuyena ama signature. Akuthiwa kufanele ama signature ama 1000 ama 1000. Sakwenza lokho sakuphusha kwazo kwashaya uLwesine. Na kukhulu kwamalisi kwafika but ufikela eofisini likanobhala. NgoLwesine ke umongameli ngenxa yenkinga na ayizibone wayesethi cha. Sesidinga ukuthi sibe nobuholi obuthe ukuthi uqina kancane. Wayesecela ke amaqabane amabili lawa ukuthi maqabane akenisi sihlehlela kancane. Nina umsebenzi wenu manje sekuzoba uku-organizer. Sekufuna niphume niye kubantu. Bethi ngizoletha amanye ama-comrades. Azothi ukulekelela futhi lapha kuleli office likanobhala. Wawaletha ke. Bekungolwesine. It was 8 o'clock in the evening. Amanye ke amaqabane ayesehamba. And we agreed, maqabane, ukuthi bazothatha lawo ma-list bawanikeze the new leadership. Ukuze le leadership le ikwazi ngolwesihlanu ukuwahambisa kwa-IEC. Kwabhuqa ukuthi ngihlale ke nami ukuze lokho kwenzeke. Ekuseni-ke kwakhona kufanele kwenzeke akwenzekanga. Ama-list okwakufanele siwathole ayeqhamuke ko-comrade Tough, they were nowhere to be found. Those lists awafikanga ezandleni zalamaqabane. Okwakusho ukuthi ke lokho angeke sisangena kuma elections. Ibaloti izosenzani, izosiabhotha. Sahlala ke namaqabane savumelana ukuthi angeke sikuvumeleke lokho. Sase sisalelwe that was 11 o'clock. So we were left with five hours. Ukuthi utholakale lama list. Kumbulake manje ukuthi kufuneka uqashe staff abantu abazotypa, uqashe abantu abazobe bebusy befonela abanye abantu ukuthi hey, naku sesinenkinga yama list. We did it. Sonke sasukuma sama ngeenyawo sayisebenza le nto le. Ngenhlanhla kaJehova nedlozi sakwazi ukulungisa lokho. Nakho-ke maqabane la engifisa ukuthi ngiye khona. When yonke lento yenzeka, we agreed ukuthi these lists zizosithatha zisibeke kuphi? EParliament. Now, umsebenzi-ke usuzosele manje ukubuya size kobani? Or comrade Tough, they must give us the proper list. And I'm not that list, you always interrogate our Sizozala. Sibiza abantu ngabantu, si discuss what Ubani, Ungani, si penisip checking a comrade. Unga amamang. Uma was utu namata. Uma was uti kusahambita. Alga noma uqeda ukuphuma ejele usheshushu so that singafile this thing kuyaba sesifuna ukusebenza kuthiwe lo akakwazi ukungena la lo unje lo unje zisholo wena kuqala ukuthi cha maqabane ake ningibeke ngibe reserve next round uzoba sekinani kodwa ngisafuna ukulungisa sezwana maqabane kusiza kakhulu ke lokho ngoba kwenza ukuthi ube lula ukusebenza kwethu. So ke sicela kini ukuthi i-list ephuthukile from IEC ayiphuthukanga ngephuthi. U-ANC ne-IEC benze sure ukuthi i-list yabo iyaphuma. Ngicabanga ukuthi bephushwa ibikhishwa yini. There was only one thing bebefuna ukuyenza. Ukuthi bafuna ukubona ukuthi umkhonto wesizwe uphethe obani. So ukuze bakubone lokho bathi phuthukane phuthuzane bayiphuthuze 2 days after kwaphume umkhonto kuphela ayike enye iphinde yaphuma. The only thing befuyenza ukubona ukuthi yobani, that's all. Then after that bahephi but bashaye phansi bashunquthula njalo nje maxabana. So asingabi netwetwe ukuthi hayi list ibinjani kanjani kanjani. I-list siyenzile for ukulungisa isimo ebesikhona, singenile ku-IEC. Okwenu ukuthi nihambe novotela umkhonto wesizwe uthole u-2/3. Isicelo sethu njenge-leadership ngaphansi kobuholi bukaNqamalala yilokho nje ukuthi amaqabane awenze sure ukuthi ikhanda likaNqamalala waselikhona ubhalot. Uma nilibona nabangasaboni babambise ipeni athi nca eduze kwayo bathi Msholozi asithathe asibeke ephalamende. Khona-ke okuphumile-ke Thanga ukuthi uNqamalala akazukwazi ukungena ubhalot amapunge lawo. I-ofisi lethu-ke manje uyathanda uthande umthetho usuzibona langaphakathi unobhala wethu advocate. Umthetho uyawucula saphinde sajoyina futhi abanye abameli abathe bona angeke umkhonto wesizwe ungenamali uyiswe enkantolo singawulekeleli, sizowulekelela sebekhona futhi. Ngenye indlela maqabane siyaya kuhulumeni.